Namuhla, masifunde izwi likaNkulunkulu ngaphansi kwesihloko esithi, ngifuna nifunde futhi niliqonde iBhayibheli. Uma sifuna ukumazi kahle uNkulunkulu, imithetho kaNkulunkulu, nendlela eya ezulwini, kumele sifunde iBhayibheli. Ingabe umuntu ongaliqondi iBhayibheli angayazi imithetho kaNkulunkulu? Ingabe labo abangakalifundi iBhayibheli bangabuqonda ubukhona bukaNkulunkulu uBaba noNkulunkulu uMama? Ingabe umuntu ongakalifundi iBhayibheli angayiqonda inkazimulo yombuso kaNkulunkulu na? Thabo. Yingakho kumele sifunde iBhayibheli. Uma sishumayela ivangeli eSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba, sazisa abantu ngeBhayibheli, angithi. Umsebenzi esiwenzayo ulula kakhulu. Umsebenzi esiwenzayo ukufundisa iBhayibheli. Labo abathola iqiniso kuqala kufanele bazi indlela yokufundisa iBhayibheli kulabo abeza kamuva. Khona-ke kungani kufanele sifunde iBhayibheli? Ngokufunda iBhayibheli, yini esingayithola kulo? Singathola uNkulunkulu, ukuphila okuphakade, kanye nendlela eya ezulwini. Njengoba kulotshiwe kuJohane isahluko sesihlanu, nihlola imibhalo ngokuba nicabanga ukuthi kuyo nizothola ukuphila okuphakade, kufanele sifunde iBhayibheli ngenkuthalo. Lesi isizathu esenza sidinge ukufunda iBhayibheli. UNkulunkulu wasitshela ukuba silifunde ngenkuthalo iBhayibheli ukuze sikwazi ukuqonda uNkulunkulu, imithetho yakhe, kanye nombuso wezulu. Futhi, singanikezwa uhlobo olunjani lwenhlakanipho ngeBhayibheli na? Inhlakanipho engaholela imiphefumulo yethu ensindisweni, ngakho kufanele nakanjani silifunde iBhayibheli. Umphostoli uPawula waya emadolobheni amaningi ukuze ashumayele, kodwa ngenkathi evakashele esifundeni esibizwa ngokuthi iBhiriya, wathola ukuthi abantu baseBhiriya babengcono kunabaseThesalonika. Abantu baseBhiriya babemnene kakhulu ngoba babehlolisisa okushiwo iBhayibheli futhi babelifunda imihla ngemihla. Ngakho-ke, umphostoli uPawula wathi encwadini yezenzo, isahluko, seshumi nesikhombisa, babengcono. Uma sibheka amazwi akwabaseKorinti bokuqala, isahluko, seshumi nanye, neseshumi nambili, lithi, angifuni ningazi ngeBhayibheli. Njengoba kufanele nilazi iBhayibheli, kufanele nilifunde. Lokhu kushiwe ngokulandelana ezahlukweni, seshumi nanye, neseshumi nambili. Kepha, uma sifunda iBhayibheli, akumele nanini silihumushe iBhayibheli ngendlela yethu engase iphambane nalokho iBhayibheli elikufundisayo. Ake sibone uPetro wesibili isahluko sesithathu ivesi leshumi nane. Ngakho, bathandekayo, njengokuba nisalindele lezi zinto, phokophelani ukuba nifunyanwe ninokuthula, ningenabala, nasici kuye. Bonani ukuthi ukubekezela kwenkosi kuyinsindiso, njengalokhu nomzalwane wethu othandekayo uPawula anilobela ngokuhlakanipha ayekuphiwe. Kanjalo futhi nasezincwadini zakhe zonke uyakhuluma ngalezi zinto. Okukhona kuzo okunzima ukuba kuqondakale okuthe abangenalwazi nabantekenteke. Benzani? Bakuhlanekezela, njengalokhu benze kanjalo nangezinye izincwadi, bazidonsela ukubhujiswa. Kufanele silifunde iBhayibheli. Kepha, akusho ukuthi kufanele silihumushe noma silihlanekezele iBhayibheli ngendlela yethu. Ngamandla omuntu, ngisho noma umuntu efunda iBhayibheli izikhathi ezingamakhulu noma eziyizinkulungwane, asikwazi ukuthola yonke intando kaNkulunkulu efihlwe kulo. Ngenxa yalesi sizathu, kufanele silifunde kubani iBhayibheli? NgokukaMikha isahluko sesine, uyakusifundisa izindlela zakhe, ebese thina, esamukela izimfundiso zakhe siyakuhamba emikhondweni yakhe. Kufanele sifunde izimfundiso ngendlela uNkulunkulu uqobo aziletha ngayo kubantu. Yilokho uNkulunkulu afuna sikufunde. Ngenkathi uNkulunkulu esitshela ukuthi sifunde, ingabe lokho kuchaza ukuthi singakwazi ukudala imfundiso engaziwa ngokuhlanganisa amavesi ndawonye? Lutho neze. Kufanele sifunde kuNkulunkulu kuphela. Yingakho lithi kuMikha, isahluko, sesine ezinsukwini zokugcina uyakusifundisa izindlela zakhe. Kusho ukuthi kufanele sifunde izimfundiso zikaNkulunkulu kuNkulunkulu. Kungenxa yokuthi nguNkulunkulu kuphela okwaziyo ukusivulela indlela yokungena embusweni waphakade wezulu. NguNkulunkulu kuphela onamandla amakhulu okusiholela lapho. Uma sihlanganisa zonke izimfundiso zikaNkulunkulu ndawonye njengento eyodwa, singalibiza ngevangeli. Wonke umuntu kufanele afunde ivangeli ngeBhayibheli. Ngakho-ke, sinikezwe umsebenzi wokwethula leli vangeli kubantu abaningi kulesi sikhathi. Ake siphinde siqophe lo msebenzi ezingqondweni zethu ngokuya kwabaseGalathiya, isahluko sokuqala. Ake sibone kwabaseGalathiya isahluko sokuqala ivesi lesithupha. Ngiyamangala ukuthi senimhlubuke ngokushesha okungaka owanibiza ngomusa kaKristu, nina-ke seniya kwelinye ivangeli. Liyini ivangeli lapha? Uma sibheka uMakho, isahluko sokuqala, ivesi lokuqala, lithi isiqalo sevangeli elimayelana noJesu Kristu. Zonke izimfundiso nezenzo zikaKristu zithathwa njengevangeli. Kepha, abantu abangakaze balifunde iBhayibheli benza iphutha lokucabanga ukuthi zonke izinkonzo nemicimbi esemabandleni kulezi zinsuku ihambisana nevangeli. Banephutha ngoba abakaze balifunde iBhayibheli. Njengoba bengakalifundi, uma sibuza sithi, kungani uthandaza egameni likaJesu, baphendula bethi, siyibandla elikholelwa kuJesu, ngakho-ke, kufanele sithandaze egameni lakhe. Thina-ke, ngaphambi kokuba uJesu eze, abangcwele ezikhathini zeTestamente elidala babethandaza egameni likaJehova, kodwa kungani abantu bethandaza egameni likaJesu kulesi sikhathi na? Ingabe siyasazi isizathu noma cha? Wonke umuntu owafunda ngomsindisi enkathini ngayinye nangegama elisha uyayazi impendulo. Bangakwazi ukuqonda impendulo ngokushesha. Bafowethu nodadewethu, ukufunda iBhayibheli kubaluleke kakhulu kulesi sikhathi. Ngakho kufanele sikukhuthalele ukufunda lokho uNkulunkulu asifundisa kona. Silole ikhono lethu lokushumayela ukuze sikwazi ukwethula zonke izimfundiso zikaNkulunkulu eSamariya nasekugcineni komhlaba. Ivesi lesikhombisa. Kungeyikho ukuthi ngelinye nje, kodwa kukhona abanididayo, beqonde. Ukwenzani? Ukuhlanekezela ivangeli likaKristu. Esikhundleni sokwamukela ivangeli likaKristu, abantu bazama ukulihlanekezela. Khona-ke, akufanele yini sifunde iBhayibheli ngenkuthalo futhi sivumelane nezimfundiso eziphusile uNkulunkulu asinike zona na? Ake siqhubeke nevesi lesishiyagalombili. Kepha noma ngabe yithi noma ingelosi evela ezulwini enishumayeza ivangeli ngaphandle kwalelo esanishumayeza lona, kuyoba nomphumela onjani? Kubi kunokungakholelwa kuNkulunkulu nhlobo. Uma umuntu eshumayela ivangeli elehlukile, lowo makaqalekiswe. Ivesi lesishiyagalolunye. Njengalokho sasho phambilini, sisasho namanje ukuthi uma kukhona onishumayeza ivangeli ngaphandle kwalelo enalemukhelayo, lowo makaqalekiswe. UPawula wakugcizelela lokhu ngokuphindaphindiwe. Kufanele senze ukholo lwethu futhi sisebenzele ngenkuthalo ivangeli likaKristu kuphela, uNkulunkulu asinikeze lona. Ngisho singasebenzela kanzima ivangeli elehlukile elingelona nhlobo ivangeli, kuzokwenzekani kubudlelwane bethu noNkulunkulu? Lapho sisasebenza kanzima, siyoqhelelana kakhulu noNkulunkulu, sibe yisitha sikaNkulunkulu. Njengoba kunezizathu eziningi zokuthi kungani kufanele sifunde iBhayibheli, sidinga ukufunda ngeBhayibheli ukuthi iSabatha nePhasika lesivumelwano esisha esiligcinayo namuhla elevangeli likaKristu noma cha. Ngokuphendula le mibuzo ngayinye ngayinye, masibe abantu bakaNkulunkulu abakwazi ukushumayela leli vangeli eSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Ake sibheke uMakho isahluko sokuqala, ivesi lokuqala. Isikalo sevangeli elimayelana noJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu. Ngenkathi uJesu eqala ukuqhuba ivangeli, yisiphi isibonelo sokuqala uJesu asibekela sona? Ake siqhubeke nevesi lesithathu. Izwi lomemezayo ehlane lithi, lungisani indlela yenkosi, nenze imikhondo yayo iqonde. Kwavela uJohane ebhabhadisa ehlane, eshumayela umbhabhadiso wokuphenduka, kube ngukuthethelelwa kwezono. Kwaphuma kweza kuye lonke iJudiya, nazo zonke izakhamuzi zaseJerusalema, babhabhadiswa nguye emfuleni iJordani, bevuma izono zabo. UJohane wayegqoke ingubo yoboya bekameli, ebophe umchilo woqhotho lwesikhumba okhalo lwakhe, edla izinkumbi noju lwasendle. Wayeshumayela ethi, emva kwami kuza onamandla kunami, engingafanele nokuba ngikhothame, ngithukulule umchilo wezicathulo zakhe. Mina nginibhabhadisa ngamanzi, kepha yena uza kunibhabhadisa ngomoya ongcwele. Ngalezo zinsuku kwafika uJesu evela eNazaretha eGalile, wabhabhadiswa nguJohane eJordani. Kwathi nje ukuba aphume emanzini. Isibonelo sokuqala uJesu asikhombisa ekuqaleni kwakungubhabhadiso. Lokhu kungathathwa njengesiqalo sevangeli. Manje phakathi kwazo zonke izenzo zikaKristu, ake sibheke ivesi leshumi nane. Emva kokuboshwa kukaJohane, uJesu wafika eGalile, washumayela ivangeli likaNkulunkulu ethi, isikhathi sigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu ususondele, phendukani, nikholwe ivangeli. UJesu wathi, kholwani izindaba ezinhle. Kodwa ngaphandle kokufunda izindaba ezinhle, singazikholelwa kanjani? NgokukaMarko isahluko sokuqala, ivesi lamashumi amabili nanye. Base bengena eKhaphenawume, kwathi ngosuku lweSabatha, uJesu wangena esinagogeni, wafundisa. Abantu bamangaliswa ngokufundisa kwakhe, ngokuba wayebafundisa njengonegunya, hayi, njengezazimthetho. NgokukaLuka isahluko, sesine, kungumyalo kabani ukugcina iSabatha na? Evangelini, singathola imibhalo ehlukahlukene yokuthi uJesu wagcina inkonzo yeSabatha, njengalokhu ayevame ukwenza. NgokukaMarko isahluko, seshumi nane, ivesi, leshumi nambili. Kwathi ngosuku lokuqala lwesinkwa esingenamvubelo okwakuhlatshwa ngalo iPhasika, abafundi bakhe bathi kuye, uthanda ukuba siyokulungiselela kuphi ukuba udle iPhasika na? Wayesethuma ababili kubafundi bakhe, wathi kubo, hambani niye emzini, niza kuhlangana nomuntu othwele imbiza yamanzi, mlandeleni. Lapho engena khona niyokuthi kumninindlu, umfundisi uthi, iphi indlu yami lapho ngingadlela khona iPhasika nabafundi bami na? Yena uza kunikhombisa ikamelo elikhulu eliphezulu, elendlelweyo, lilungisiwe, silungiseleni khona. Bahamba abafundi bafika emzini, bafica kunjengokuba eshilo, base belungisa iPhasika. Isigcawu sikaJesu sokugcina iPhasika nabafundi bakhe naso siqoshwe njengengxenye yevangeli. Ukugcina usuku lweSabatha nePhasika kuyivangeli. Ukubhabhadiswa, nakho, kuyivangeli. Ngokulandela zonke izinyathelo zikaKristu, kumele sihambe endleleni yakhe. KuMarko, isahluko, sesikhombisa, kunesigcawu lapho ivangeli lalibizwa, ngemiyalo kaNkulunkulu. Njengoba kulotshiwe kuMarko isahluko, sesikhombisa, ivesi, lesithupha. UJesu wayesethi kubo, u-Isaya waprofetha kahle ngani, nina bazenzisi, njengokuba kulotshiwe ukuthi lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo. Kodwa inhliziyo yaso ikude nami, kodwa bangikhonza ngeze, befundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu. Kungani imithetho yabantu ithathwa njengeze? Kungenxa yokuthi ayilona ivangeli likaKristu. Kuyivangeli elehlukile. Niyeka umyalo kaNkulunkulu, nibambele esikweni labantu. Wayesethi kubo, yebo, nilahla umyalo kaNkulunkulu ukuze nigcine isiko lenu. Ukuze bagcine inkonzo yangesonto, yini abayiyeka? Usuku lweSabatha, ukuze bagubhe uKhisimusi, badedela iPhasika. Kulezi zinsuku, singabona kalula izimo eziningi ezenzeka emasontweni amanga. Ake siye kwabaseKholose isahluko, sokuqala, ivesi, lamashumi amabili nantathu. Uma kambe nihlala ekukholweni, nisekeliwe, nigxilile, futhi ningagudluzwa ethembeni levangeli enalizwayo, elashunyayelwa kukho konke okudaliweyo okuphansi kwezulu, engenziwa. Wenziwa ini? Isikhonzi salo mina Phawula. Umpostoli uPhawula wazibiza ngesikhonzi sevangeli, kodwa kwelinye ivesi, wasebenzisa inkulumo ehlukile. Ake sibone abaseKorinte besibili isahluko sesithathu ivesi lesithupha. Okunguye owasenza safaneleka ukuba yizikhonzi zesivumelwano esisha kungesiso esomthetho kodwa esikamoya. Ngokuba incwadi ebhaliwe iyabulala kodwa umoya uyaphilisa. KwabaseKorinte besibili isahluko sesithathu umpostoli uPhawula wazibiza ngesikhonzi sesivumelwano esisha. Kodwa kwabaseKolose isahluko sokuqala wayebizwa ngesikhonzi sevangeli. Kusho ukuthini lokhu ngesivumelwano esisha? Lokhu akusho yini ukuthi ivangeli liyisivumelwano esisha na? Njengoba lithi isivumelwano esisha siyivangeli, ake sibheke isivumelwano esisha. Ake sibone uLuka isahluko samashumi amabili nambili ivesi lesikhombisa. Lwase lufika usuku lwesinkwa esingenamvubelo okufanele ukuba kuhlatshwe ngalo iPhasika. UJesu wathuma uPetro noJohane wathi, hambani niyosilungisela iPhasika ukuba sidle. UPetro, uJohane, babengabafundi abaholayo phakathi kwabayishumi nambili. UJesu wabayala ukuba balungisele iPhasika. Esikhathini esidlule, besikhuluma ngevangeli. Kungani sibuyele kulesi sigcawu? Yingoba iPhasika liyivangeli nesivumelwano esisha. Ivesi lamashumi amabili. Kanjalo ke wathabatha nendebe sebedlile, wathi, le ndebe iyisivumelwano esisha egazini lami elithululelwa nina. Lobu kwakuwubusuku bePhasika ngenkathi isivumelwano esisha simenyezelwa. NgePhasika singakwazi ukuhlukanisa ukuthi yiliphi ibandla elishumayela ivangeli likaKristu nokuthi yiliphi ibandla elishumayela ivangeli elehlukile. Kudingeka sikuqonde kahle lokhu. Mayelana nePhasika, uJesu wathi, le ndebe iyisivumelwano esisha egazini lami elithululelwa nina. Ngakho ibandla eligcina iPhasika ibandla elilalela ivangeli likaKristu. Uma ibandla liphika iqiniso lesivumelwano esisha noma lingasigcini, lelo bandla nakanjani lilawulwa ivangeli elehlukile, hayi ivangeli likaKristu. Yilokhu okudingeka sikuqonde namuhla. Siyini isithembiso sikaNkulunkulu esiqukethwe kwivangeli, futhi ivangeli lidlala yiphi indima? Ake siye kwabase-Efesu isahluko sesithathu ivesi lesithupha siqonde ukuthi kungani uNkulunkulu asiyala ukuba sishumayele ivangeli, okungukuthi isivumelwano esisha. Ukuthi abezizwe bayizindlalifa kanye nathi ngevangeli. Abezizwe ngabantu abangakholelwa kuNkulunkulu. Ngisho nalabo abangakholwa bangaba izindlalifa kuKristu Jesu ngevangeli uma bamukela isivumelwano esisha futhi bephila ngokwezimfundiso zaso. Njengoba kulotshiwe ukuthi bangaba izindlalifa ezingathola ifa lombuso wezulu. Babemzimba munye noKristu, nabahlanganyeli besithembiso kanye nathi. Ivesi lesikhombisa. Engenziwa isikhonzi salo ngokwesipho somusa kaNkulunkulu engiwuphiwe ngokokusebenza kwamandla akhe. Khona ke, ingabe siyalenza ivangeli? Ingabe siyalugcina usuku lweSabatha? Ingabe sibhabhadiswe egameni likaYise, nelendodana, nelikamoya ongcwele na? Ingabe siyaligcina iPhasika? Ingabe abesifazane bayasifaka yini isembozo emakhanda abo ngesikhathi senkonzo? Ibandla elenza yonke imithetho nemithethonqubo uJesu Kristu ayikhombisa ebandleni lokuqala njengesibonelo ibandla lethu likaNkulunkulu. Ngokufunda iBhayibheli, singaliqonda ngokucacile ivangeli kanye nesu likaNkulunkulu lensindiso yabantu. Bafowethu nodadewethu baseZiyoni, ake sethule imiyalezo kaNkulunkulu equkethwe eBhayibhelini. Ngiyethemba ukuthi nithole umusa omkhulu. Ngicela ukuphetha intshumayelo yanamuhla. Ngiyabonga kakhulu.